Haraheze igihe kitari gito ikigo kijejwe amabarabara mu Burundi ARB gihagaritse ibikorwa cyari kimaze iminsi cyaratanguye cyo kuzibira ibinogo mu mabarabara atandukanye agize igisagara cya Bujumbura. Inyuma y'iryo hagarikwa ry'ibikorwa haracaboneka amabarabara menshi mu gisagara cya Bujumbura yuzuyemo ibinogo bitari bike, ikaba ari n'intandaro y'uko ibarabara ririmo ibyo binogo ryononekara rwose. Mu mabarabara amwe amwe twaciyemo twiboneye ko ibyo binogo biboneka ku bwinshi. Aho ni nko ku ibarabara y'igihugu nimero zitatu, ku ibarabara bita kurya abashinwa rimanukira iruhande ya kaminuza y'umuco yo mu Kinindo, neza na neza haruguru y'ibiro bya zone Kinindo. Muri ico kibanza urabona ko ibinogo vyamaze kwaguka cane, mbere biboneka ko mu misi mike iryo barabara rizoba ritakirengana. Ahandi haboneka ivyo binogo ni ku ibarabara ryitiriwe Rakije, reka ndetse no mu yandi mabarabara yo mu gisagara ca Bujumbura atari make. Kuri ico kibazo c'ibinogo mu mabarabara, umuyobozi mukuru w'ikigo ARB Lieutenant Colonel Bigirimana Constantin arahumuriza abanyagisagara cya Bujumbura ko ibikorwa bigiye gusubira gutangura vuba.
Umugambi wo kuzibira ibinogo mu mabarabara ngo uba warahebwe. Niwahebwe twagize ibibazo byo kuronka ibikoresho. Murabizi ngaha mu Burundi nta kaburimbo twikorera. Ariko iyo kaburimbo ubu duheruka kuronka amatoni amajana ane, tugira dutangure gukoresha ibikorwa, hari n'izindi majana ane ziri Dar es Salaam. Tugifise ikibazo gitoyi cyo kuronka ingene turiha amadolari bakeneye. Rero dushaka ko dufashanya muri icyo gikorwa cya pavage, dufashanye muri icyo gikorwa cyo gusanura ibinogo mu mabarabara. Ubu nibaza ko dusa n'abazobitangura neza mu ndwiza, hari ibyo tukiri ko turitunganyamo.
Uwo muyobozi asaba abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi gushikiriza ikigo ARB aho hose hibonekeza ibinogo mu mabarabara.